nyene hari ibisigaye utsomereza te byakoreshejwe eh hanyuma niko ndabigenza. Okay. So. Non ti assumi.
Ma ci rientriamo tutta la quanto per se cominciamo.
Chi?
Ora non mi mezzi mi vende con carazzi un cattolo, capello che avevo giorno, ti trovo un mio qui. Mi frutta con tu cani la cosa che mi faccio. Quando mi hanno detto che mi vende a me, sono un po' e ti trovo un mio cani. Tu vara nka banye mahanga uburagenda gataha harusanga nafunguye harusanga ntanafunguye aho bisangije umuziro wo uri kujana muri dusha duheka kujana muri dusha tukera bakiye kandi twisubire hari n'igihe ingenda zisiga mu isorori niba tsongaza gufungura ngo atume amasaha ziracakwe kwa kundi.
I'm going to go to the house. Uburanga ndara macho niruka hirya no hino kugira ube ariko nashimwe mbona nani cyumviro basi ufise mu mutwe cyo kwiga ku kubo buzima tubaye mu ngamu n'urugo rwacu. Ariko ugacuza ushira imbere ukeneye ko je nawe tukubuvu uri kuraraba neza witegereza aha mu rugo rwacu nta kintu ubona kimutse kabiri mbe wifuziki ngaha ku buzima bw'iwanjye kugira icyo kintu kiboneke. I'm going to go to the house. Ese kuba ndagukunda ni cyahe bingaragariza umwana tangwa n'Imana umwana tutumuro gahe jamari na mutanze kurongora Steven ndamutanga kurongora sibyo bafise abana bangahe babiri jamari afise babiri Steve afise umwe wa
rega shira abagabo ntibarambira
rimwe babise n'aba babase umaziki Christabel Nikiki Nabua. Raven, I believe for years since the king would sing. Ah, you two out, Tamzania.
Never should have made a carhara or under the shore. If a way you call that one, you will call the room house to me or gate. I call each of the other one that he came in. Bring him one as a mamma of gate.
Move
up, my mister, that are.
Shit. You missed that. Meaning to you, man, I need to die, man. I almost sins again. Christabel, I'm not going to be able to do this. Why? 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 Nacho na kuda. Ari kumbano ba yonet. Urabjibushi. Yes. Urabjibushi. Ubuziki. Ari koso. Nukuri pichoro jo simbu na gurika. Ari ko. Sita zinza matwi. Zama mutwi wanje. Kumkore wanje. Why? Kwa hiri kwa kushi. Ishi ingi. Kubeli kutifuza kumbia. Kubeli kutifuza kumbia lila.
Sheri. Sungu la rama ni wadu tila nitu wako kili mzabe imana mujuru kufani tuizina. Sinti nitu shine mwuzi suwa. Kando mbenye, uruguwa kubaki ya kumajabu na hao ugeri. Impamvu bage bantu bakubwira ntuzi impamvu impamvu bashaka intumbero baba bafise. Urugo bubake.
Shut up. Christabel. Kaba wiyuba. Ukabunzi ko wigeze n'ukunyuba. Nusubire kumpamagara ukunzi wawe. Wamurozi. Wamichani. You are killer. Spush shit.